Yeah man, big up on yourself. Mukovizi momo. Tatongona kuti akasapindira humba. Vanhu vanoenda kumba. Kutazozvimba. Chinobva chimimba. But pane chikolapo chahumba nendimba. Ihumba nendimba. Twadyira bhonzo. Saka mama chako ibva. Tachingobhonga.